Nakong tsa ngata ha re bua ka social media, batho ba bangata ba nahana Twitter, Google Plus or the mighty Facebook. Mba o no tseba na hore di scientists di kgola hore Facebook e qalong nakong tsa kgale ka ntho e bitsang hore ke ancient rock art. I kid you not, batho ba ne ba tura ditshwantsho of events that are happening over a timeline that stretch over thousands of years. Jwalo ka di status invites, comments tsa mo Facebook, ancient rock art was very, very social. Ho bontsha hore us human beings always had the need to connect with each other.